from the book, It is the Rising of the Sun, preached in 1965, paragraph 113. God bless you.
Kwawa kubuda kwezuwa Tinofanira kuwa nebasimba Sesimba raiva na jesumbune Sino tiri mwenga Kwawa kubuda kwezuwa Tinofanira kuwa nebasimba
Shopping.